pas trop cher, non. Comme ça, tu caches, tu couvres. On va avoir un fond d'essai. Quand le métier, là, on peut tout faire, vous. On va vous faire un bâtiment. Ah bon, vous voulez le faire le métier, là. Vous pourriez essayer, là, de faire tout avec tout. Ah bon, quand le métier, là, on va faire tout avec tout. Vous avez essayé, là, mais vous voulez pas, là.
Es un longue. Un chat. Un chat. Un chat. Ihambeni eyimele uhulumeni ngakhulu bezokuphepha abasibhekele ukuqhubeka nabaholi abanye bezenkolo engababonanga nabaholi bamabhizinisi abakhona sizwe sikazulu esiyiqhenyayo ngobuzulu bazo eminyakeni engamashumi amahlanu ecishiwe ngamashumi amahlanu ingonyama umjakombana ophambi kwethu Usebuse phezu kwesikaZulu iminyaka engamashumi amane nesithupha ngaphandle kokuphaka ngisho iyodwa impi kuyohlasela ngakaze ngizwakale sikhuza usuthu senanele zintaba namagquma namathafa umbuso solokhu indodana kabhusha ingonyama uSiphrin Bhekuzulu nyanga izizwe kaSolomoni yabekwa esitalweni sobukhosi amaqwa amabutho kaZulu awukaze akhothwe anukele ligazi ngaphansi kombuso wakhe isizwe sakithi siqhubeke ngokuchuma siphila nokuthula eshumayela ukuthula ngaso sonke isikhathi nokuhlanganisa abantu bakhe esifundisa nokuthi ukuba khona kwamaqembu nawe epolitiki akufanele kuhlukanise isizwe sakhe size sibe ngamaqanda okwesibhuda kulokhu-ke sizwakalisa ukuthokoza njengoba ekhathelo lusuku njengoba inkumbulo yempi silokhu ilokoza inhlansi yayo emqondweni yesizwe sesikulalele njengensakavukela umchilo wesidwaba udaba esixoxelwa ngomama ngobaba ngobabomkhulu ngogogo nokhokho bethu ababesadla entshambane sisakhulu kwinto engindabizekwayo mazulu ukuthi oyise balwa kanjani empini kazulu namangesi okwabonakala kuyo ukwehlulwa kwesizwe sakithi okwalandelwa yikuchaza kombuso weze lesizwe sakithi njengoba bekhulumile ngaphambili abanye bekhuluma ngalempi ubaba omkhulu umkhandumba kamnyamane ozala umathole ubaba wayekhona esandlwane washiya umtyakayise umntumengane omkhosana biyela basala esandlwane namanye amaqhawe basala enkundleni ngemva kwempi yasesandlwane impi yasondini ngojulayi 4 yaba isiphetho somzabalazo kaZulu ngaphansi kukakhokho wesilo ukhokho wami nami nani nabesilweni khona abelapho isilo sasondini inkosi ucetshwayo kampande ijindi uZulu lade moba lapho ngimke mthola usibuko sikamaphida babe kungase imsindo omtile ngowani bangwe abasentungeni bangabo kwaqhinya because injondo yoyajana bidlundule ibhula amaphiki bayede imbi yamazwe umbuso wamangisi kwangakaze kulike ukuba inqotshwe emhlabeni wonke nezinga elilinganiswa ukunqotshwa kwayo esandlwana ekuphindiseleni amangisi aqinise ukuphepha kwamabutho awo ngokuthumela inqwaba yamabutho aphuma phesheya ehlome ezingovolo amasotsha amangisi ayengaphezulu kwalawo amangisi anqoba ngalo izwe lasendiya mhla ka-4 July njengoba kumhla ka-4 July la ngo-1879 kwahlasela isigodo sasondini amaqhawe engonyama alala edindizile lapho ococeni emva kobulawa amanye alimala kabi amangisi egubha ukunqoba kwawo okokugcina empini phakathi kwazulu namangisi nokusho lokho kusho ukuhlithwa kwezwe ngamangisi lifaka ngaphansi kombuso ka-Queen Victoria owayebusa ezweni lamangisi umphathi wento uLord Chelmsford leyonqoba thina wathumela ukuba isigodo sesilo sasondini sithungelwe ngomlilo owathatha iy'nsuku usha ugqamuka amalangabi isha lankosi lakwaZulu lasha langumlotha insalela kwaba nje yiyo umlotha kwasala isekelo somoya wokunqoba esizweni esehluliweyo uZulu lo mlotho wokusha kwesigodo sengonyama ondini uthi ijindi kwakusho ukwephucwa kwayo umhlaba wayo wokugcina okwalandela lapha kwaba umzabalazo ongaphezulu kweminyaka eyikhulu ukuhlangana isizwe sakwaZulu futhi nokubona umbuso wakithi kanye nengonyama yethu ukubuyisela kwayo esikhundleni ngokuphelele njengoba adesho omunye okhulumayo lapho Mission House ukuthi ingonyama njengoba singathi ingonyama ecucwana lezi eyiphethwe amakhosi kube ingonyama ngegama nje ukuthi nabathanda uheha osomabhizinisi basebenzise ukuthi this is a Zulu kingdom kodwa ngezenzo kungaphelele lokho yeye sike saba siyisuthu sokuhlupheka amakhosi edingiswa ijindi lidingiswa inkosi yasosuthi ujothovu udingiswa ozala isilo sakwadla amahlahla inkosi maphumzana ozala inkosi yakwakhetha ubhusha inkosi unyangazizwe bhekuzulu kasolomon ozala umdlokombana ophambi kwethu sibe sisulu sobukoloni umbuso wobandlululo uphezu kwethu sibe sisulu zokwenqatshelwa ukuvunyelwa kwesilo samabandi ngonyama kazulu kwethamela ingxoxo zokubhunga sekubuyizwe ngo-93 sakulwela uba kubekhona omele ingonyama kuthiwa uhulumeni wakwazulu umele isizwe ngathi mina akwenele isizwe lelizwe lengonyama kufanele ube khona omele ingonyama uqobo lwayo okhonjwa yiyo isizwe sasondini sadingiswa sadingiselwa ekoloni saze sacela ukuyobona no-Queen Victoria siyoncela ukubuyiswa kobukhosi nezwe laso naphezu kwakho konke lokho isizwe sakwazulu sinelokhu simile njengoba nimile amazulu ningaka niziwo uyici nizothi nisekhona kunjalo nisoli nisamile kunjalo njalo zulu sinelokhu sinomthebe wethu phezu kwakho konke ukuhlupheka kwauyisemkhulu sizazi nomnomkhebe ohlezi esihlalweni sengonyama esondini inkosi icetshwayo kampande usele ngonyama esesihlalweni sengonyama ilembe ushaka senza ngakhona yikho-ke ingonyama yethu isibuthele lapha ondini namhlanje ngalo kanye usuku esephucwa ngalo izwe nokwehlula kwaZulu lapha ondini ococweni khona la namhlanje sibuthene lapha ukuhlangabezana nomlozi futhi wengonyama yethu esesihlalweni ngoba sekuqhubeke qhubuke usongo olusha esekufanele sibhekane nalo ngqo usuku lwalembizo luqokwe isilo ngamabomu yaliqondanisa nosuku lwesikhumbuzo seminyaka eyikhulu namashumi amathathu nane 139 kokulwa kwempi yasondini lolu suku olukhethwe isilo lungolubalulekileyo njengoba isizwe sakithi savuka emlotheni wayembozele ndawo futhi siyakwazi ukuphinda sivuke ngaphansi kwamalanga asembozile sekaningi kuthiwa siyacishwa ugcini sidlule singacishelwi ngifuna ukuba ngibeke kucace ukuthi bha njengento yembuzi kuthi angihlebi angihlabona umlozi mina wempi nokukhuluma isilo singakhulumi nathi isilo asiniqoqele kuba sizokhipha igama lokuphaka impi njengesizwe sinokuyiqhenya ngeqiniso lokuthi ingonyama yethu ibuse ngesikhathi sokuthula kasiyifuni impi njengoba nasemva kwalokhu sesithi sivuka emlotheni undi lwesilo lubuye lwashiswa okokuqala ekubuyeni kwenkosi undi lolu olwalubizwa ngokuthi lumahlikihlikana olwalungamadlangalo ukubuya kwenkosi isilo ilam inkosi yasondini ijindi buya phesheya lwashiswa ngabantu abampisholo njengoba ekhulumile le omunye umkhulumi ukuthi sonke isikhathi abantu abampisholo babaphakathi amazulu ayesephendukele inkosi nobukhosi nasemva kwalokho sesivuke emlotheni undi lwashiswa uba uhulumeni wempisholo anquma ukuba lushiswe lunje kuyomisa uhulumeni wesifundazwe emgungundlovu kuyadabuka usho ukuthi namanje uhulumeni wethu ompisholo ngalesi senzo ozolushisa ukugcina undi ngoba phela uma inkosi yethu le ingaselutho ingasaphethe lutho ezandleni kusho ukuthi undi selusha okugcina nxa sebephuca ingonyama namakhosi ayizinsika zobukhosi bayo icucwana nje amalenjana nje asala lapho besephuca izwe lonke lethu lezo dutona beyisasele zingaphansi komninizo ingonyama namakhosi selusha ukugcina ke nxa lesi senzo senzeka sizawuphinde sikhuleke ngesithi bayede silo somhlaba muphi asabuyishisho lokho sawuthi isilo somhlaba muphi musithathiwe umthetho osisikelwe uyakwazi guqulo umthetho osisikelwe uyakwazi uchitshiyelwe lokhu kodwa kakwazi ukwenza ukuhlwitha komhlaba kube yinto elungileyo kwenziwa nevumelekileyo noma kube kuyiphatha kahle okwesekelekileyo ubuhlanga bethu buphekele emhlabeni enhlabathini ukushiswa komhlaba ebunikazini bengonyama namakhosi kungumtwengela umphefumulo uqobo umphefumulo kaZulu umbuso wakithi wake wacanwa nangaphambili ngemva kwempi kwamakhona ama-kinglets ayishumi nantathu kwasetshenziswa umthetho osenza umbumbulo wokwehlukanisa kwakhona amakhosi mbumbulo awu-13 kwatshala imbewu yoqhekeko olungasebe lwagwemeka kwathi abanikazi zoqeshana kwathi asebelingana nengonyama abasaphoqelekile ukuyithobela nokuyikhonza izikulwane zisisulu ngaphansi kwencindezelo yobukholoni ubungazi bokuhlanga kwashiya isizwe sakwaZulu neyincezu nje neyincezwana nje neyiqeshana nje zezwe lethu lomdabu. Isilo siyakuthokozela ukubona nabakwethu eSwazini amaSwazi bekhona abakithi abangamaSwazi ngokudabuka bephakathi kwethu. Ngoba siyabizwa abakithi abasuka kithi engovulo. Bayed. Kwathi ngonyaka 1994 laba sedumele emansumpeni kwelentando yeningi wonke lo mhlaba wakuhleke ukuba ubunikazi bawo buzenzakale khona ukwedluliselwa embusweni wezwe njengoba ubunikazi bangasese bawo babungekho kulo mhlaba womphakathi uphethwe ngaphansi komthetho womdabu nangokomthetho wesiko. Njengonduna kahulumeni okwazulu ngaleso sikhathi ngacabanga ngabeni ukuthi uma ngekho engikwenzayo kusho ukuthi lezi icucwana zengonyama ziyaba umhlaba kahulumeni state land. Ngakho ngabeka phambi kwesishayamthetho sakwaZulu umthetho osalungisa ibill ukuba kubekwe wonke lo mhlaba ku-trust ubunikazi bawo bube ngaphansi kwengonyama isilo sethu ukuze uhlale ubunikazi bawo bungaphansi kwemiphakathi buphatheke ngomdabu kanye nangokomthetho wesiko. Njengomthetho-sisekelo uthi uyemukela ukuba khona kobukhosi kufanele umhlaba uphathwe yisilo umniniwo namakhosi akhe ayizinsika zobukhosi bakhe. Umthetho sivivinyo lo osudale wonke lo msindo owazi umthetho kwalandisa isigaba senqubo yonke ngakwenza libalele njenganamhlanje libalele bha emini angikwenzanga ebusuku ngiyozakhuluma ukhuluma okuningi uthiwe ngangihlangene no-de Klerk engincenga ukuthi inkatha ingenokhethweni udaba lokungenokhethweni lwakhulunywa mhlaka 19 ngo-April ePitoli umhlonishwa u-de Klerk u-president umhlonishwa uMadiba owangakabi u-president nami owayemholi weqembu elibusayo manje sayisayina. Kwase kwedlule lokho ngamanga la akhulunywayo kwashicilelwa ku-Government Gazette kwanikezwa ezandleni zabaholi abehlukeneyo be-ANC esasinabo esikhukhuza le ku-Game Reserve kukhona umhlonishwa kukhona isilo lesi kukhona umhlonishwa uMadiba kukhona umhlonishwa u-de Klerk kukhona mina. Akwenzelanga empisholweni njengoba sebeqamunda kukhuluma abantu abangakazalo uma bengama-journalist babhala into abangayazi eyakhulunywa bengakazalo nokuzalo. Akwenzekanga empisholweni, akwenzekanga esithe, kwenziwa emini. Ngakwenza libalele bha njenganamhlanje umhlangano weshayamthetho wawunelungelo ukushaya umthetho lolo hlobo ngaleso sikhathi futhi kwakungadingeki noyedwa noma siyocela kuye imvume nakhulumeni wobandlulo. Ingonyama Trust Act kwaba isiqeshana sokugcina somthetho ukushaya nguhulumeni wakwaZulu esesonge esephela. Kwathi ensukwini ezimbalwa ey'landelayo wabanjwa iy'nketho zokuqala zentando yeningi kwathi umhlaba obunikazi bawo obungaphansi kwesizwe sakwaZulu wasala ngokuphathwa ingonyama kaZulu ngaphansi kwalo mthetho namakhosi ngaphansi kwayo. Eminyakeni embalwa elandelayo ingonyama Trust Act kwaba nenkulumompikiswano eyabanjwa ngokukhulu ukuchophelela emgungudlovu esishayamthethweni sakwaZulu nasePhalamende likazwelonke Now I'm tattoo. Over Oconins or Lux Sola, which corner of Kilano tells Abens Leo, Maloku, a chanotic leg. If Parliament and Yajabula and those who long school my one father would walk on the Parliament. Zabaconic Kibir Zimbabwe, a Kinin governor of Sagana Wao, won't come a cream. Emva kwalokho lo mthetho wasiwa ePhalamende eKapa ngemva kwalokho ngo-1997 uba uyocutshungwa futhi ubuwe nobuqili bukabuthelezi ukuthi wayeqondeni ukuphasa kwacoshakala ukuthi umgabaza akukho wachitshiyele kulowo mgudu ngakhona oyedwa owaphikisa ukuthi ingonyama iphethe igunya lokuphatha lo mhlaba futhi ingonyama ifanele ukuphatha leli gunya kwakudingidwa ngesikhathi seshayamthetho senkulumophikiswana ngo-11 March 1997 ePhalamende eKapa kukhulu ngasiqeshana somthetho ingonyama ngekhathi khulunywa lapha eMgundlovu umhlonishwa uDr. Z.L. Mkhize owangalesikhathi wayengqongqoshe wezempilo ngaphambilini lapho esifundazweni saKwaZulu Natal waze waphawula wathi amazwe akhe la izwi ngezwi wathi lokhu kuvumela lesi sifundazwe ukuhlabela phambili ngohlelo lwentuthuko wathi ngifisa ukuqinisekisa ukuthi sesikwamukele futhi sikwaseka ukuthi ingonyama ifanele kuba usihlalo webhodi noma ke omunye oyiso laso njengemhlonishwa ngijaji njengoba sonke sivumelana ngesiphakamiso ukuthi wonke umhlaba umnikazi bawo ungowengonyama kusho uDokotela Mkhize futhi kakufanele ukuba kushiwo njengomlomo kuphela kusho ukhabazele kodwa kakufanele ukuba kubonakale ukuthi ingonyama iyambandakanyeka siqu kulo mthetho ngiphakule amazwi umhlonishwa uDokotela Mkhize lokho kusho ukuthi umhlonishwa uDokotela Mkhize ngenhlahla namanje osenguye ophethe umnyango lephezulu njengondosi uhulumeni omkhulu ophethe zona iindaba zomdabu esingaphansi kwawo ingonyama trust ilokhu ihlezi ikhona ngokusemthethweni eminyakeni engamashumi amabili nane 24 years yabakhona ingonyama trust isikhoza yakhoza icutshungulwa icutshungulwa yabhekiswa phansi yabhekiswa phezulu ingonyama trust uwaziwa kwayo uqashelwe futhi kuyahlonishwa inkantolo yomthethosisekelo ngoba akhona asebebayimangalela umthethosisekelo wayivuna indaba yama-range yena lo phethe uhlelo umahluleli ijaji leli eliphethe uhlelo okulona esesalwini singonyama trust labalathi icala cause bekhona noyedwa wakobeka igama lokusolo noma ukugxeka ngokuba khona kwengonyama trust act ngemva kokuthi ushicile lephalamende eKapa ngo-1997 bekukhona kuphela igalo nabakwezinye iy'fundazwe beyithina zulu sikhethwe ngoba sibe njani ukuba nento enhle kangaka namakhosi ngikhumbula inkosi ngangomhlaba waze wakhuluma nani wathi noma kungakhonisa wakona izulu umanje uzulu wawumenzele lokhu kuphela wakufanele ukuthi uzula akuhloniphe ukuthi umhlaba wuthi uvikeleke noba sezandleni zomniniwo ingonyama engamela ibhodi ibhodi yengonyama trust namhlanje kodwa sekukhona imisindo etswinini izayo ejakuhwaya ukucisha umthetho noma ucishiyele umthetho ngomhlaba ngendlela engedlulisela izwe isizwe kwaZulu uhulumeni kaZulu inkosi ehloniphekileyo inkosi sihlalo wethu thina makhosi yakwadiliza ike yaya komunye umhlangano yezwa ukuthi laba abangenakho kwezinye iy'fundazwe lokhu bakhala uhulumeni ukuthi uhulumeni bona banakho ngani kodwa lento yenziwa yithi thina mazulu sizenzela senzela inkosi yethu thina sizenzela thina akwenziwanga uhulumeni omkhulu ngakho ke Chango Azure. Ngonyama yethu uthwa ephuca igunya lokwetshatha umthwalo wayo wasendlunkulu ukuba ngumgcini womhlaba silo somhlaba uyabasiza lokhu ukuba baphumelele ukwehlisa isithunzi nokuhlonishwa kwesiqu ngokwesiko kwengonyama embusweni usuphelelwe isithunzi sawo ngabe kwenza lokhu bathi bazokwenza bayobe sekuphelile ngengonyama futhi namanje kobe sekuphelile lo msindi ake otshozayo ophikisana nokuba khona kwengonyama Trust Act oqubuke ngephaneli esezingeni eliphezulu ekuhlohleni komthetho nosheshisa uguquko oluyisekelo lwengqungquthela yamashumi amahlanu nane mhlonishwa ndunankulu mhlonishwa ndosi mhlonishwa jobe lwengqungquthela ka-54 kakhongolose ngodisemba ngo-2017 ukhongolose waqaphelisa ngokuthi ngiyaphawula ngicaphuna amazwi esinqumo sikakhongolose i-ANC bathi i-ANC yakwazulu natali kade ilokhu iphakamisa imizamo yokuchithwa kwengonyama trust kubhalwe lokhu in black and white kucaphuna esinqumeni sikakhongolose ngakho isincomo sepanel kwangesona esingalindelekile iphanel engenyelwe usihlalo owayengunobhala jikelele kakhongolose umnumzana umahlandi inganyelwe umhlonishwa owayengumengameli wezwe lethu engumengameli wethu umnumzana uHalim Mohlandi angazi ukuthi umuntu angaya kukhona ningaphezulu kwalokho embusweni ngaphezulu kwalokho loya owumengameli wezwe kusho uye lokhu wacela umhlonishwa uMohlandi isilo nathi thina makhosi naye inkosi yethu usihlalo wethu ingafakazi wacela ukuba azokhuluma phambi kwethu ne-trust board nesilo samabandla nomthebe wethu nendlu yabaholi bomdabu nezindlu zeyifundazwe ngisho noma ne-contressor kakaze kenginomzamo wodwa ubikhulume nami njengomsunguli wengonyama trust uqondisisa isizathu esasiholela ukuba umthetho lona usungulwe nokuba kwaba yini isidingo salokho yimi njengomsunguli wawo engingachaza lokho kuphela akekho omunye umuntu ngaphandle kwami kwathi lapho isincomo sepanel sesinwebekela kude sesiqhakambiswa emphakathini ngobubanzi bayo ingoma Church Act yamema umengameli ubazobika kuboard leso sicelo azange semukelwe esikhundleni aba umhlonishwa uMohlandi amukele leso sicelo sethu bazokhuluma naye uthe esikongweni sikakhongolose manje esekhuluma manje nemhlaba ngenyanga kaMeyi lo owathi khona manje umnumzane kunyaka lo ophezulu khona manje umnumzane uMohlandi waciba ngokuhlasela kwakhe ngokubiza abaholi bomdabu ngondlovu kayiphendulo basemakhaya angamabhodi nje akhiwe ngethini enochoboka kalula ewathuka kakuzange bekhona ngisho nalinye ilungu likakhongolose lake lathi vu ukuyiqhelanisa nalokho kuyaqala nje ngaye lo msini i-house umethi ukhuluma njengelungu lekhongolose Kakaze kuwe kona na lingi lungu lika kono se ila kila mpigisa umotanti Numa shongi imbuzo nga loku Ike nisa ni msula nga loku ikuti Lomholi umotanti Wai pasuga Ekipa izu ni nchanga nga kono losi Elisa sube nga kono losi Nga lulu jabu Mba kwa nchwezi mbala kwa nisikati se mbuzo E parlamente Mochuni lenyanga nje jule Isekela ikamengameli umhlonishwa uDavid Mabuza enqomana nembuzo lapha neparlamente kapa ngalabo beparlamente babebeka umnumzane Mohlanti ngokuthiwa kwakhe abaholi bomdabu usekela mengameli wehluleka ukuphikisa lezo zinsolo waziba nje wangena entangeni wawuziba umbuzo lowo akakhamka nakhambi lokulungisa wavele waqinisekise ukuthi kuphela umthetho osivivinya ohlaka osukhona ukuze ususe umhlaba ophethwe yilabo abaholi bomdabu asebesebenze bahola abantu bakithi izukulwane ngeyizukulwane uthe ngeviki eledlule njengoba kade esho umholi wethu inkosi yasemadungeni bangimema abaholi bomdabu bene nelihodla ngesisuthu inkundla eThekwini ngodaba lomhlaba njengefelile igugu indlu yamema ungqongqoshe womnyango wezobulungiswa kanye nezokuhlunyeleliswa kwezimilo uzokhuluma mayelana nesihloko esithi inyathelo zesahluko sesikhombisa neshumi nambili leso inkosi kizade khuluma ngazo somthethosisekelo maqondo namandla nemisebenzi yabaholi bomdabu nomgudu oqonde ekuphitshiyelweni kwesahluko 25 somthethosisekelo i-constitution ngaphuma emhlanganweni wami wenkatha kwathiwa awubhuntshe ngihambe amakhosi engimema ngiyokuthamela inkundla liyihotla ungqongqoshe wayefanele ukufika akhulume khona ungqongqoshe uMasuta owafanele akhulume ngalesi sihloko azange abonakale nangalukhalo nokuba sizwe nje ukuthi ubanjwe yini ubangezi emhlanganweni wamakhosi onke aseningizimu ne-Afrika njengoba inkosi yamadungeni usihlalo wethu kade esho kwathi emazwini ami ukuphawula ngakhumbula isibophezelo somhlangano ophuthumayo ongokukhethekile wekomidi lekhabinethi ngaphansi kobuholi kukamengameli uMbeki owakhetha ikomidi yaba ngaphansi kwesekela lakhe umhlonishwa uZuma ngenyanga kaNovemba ngo-2000 engxoxweni esibe nazo nabaholi bomdabu ukusebenzisana ikomiti lekhabinethi lavuma ukuthi isahluko 7 no-12 somthethosisekelo kwakufanele ukuba chitshiyelwe ukukhoselisa nokuvikela iqhaza amandla nemisebenzi yabaholi bomdabu amakhosi ukubhekana nemithetho ezizinda zemithetho yomasipala leso sibophezelo leso sithembiso hlanganwezwe ndunkulu nabesilo makhosi sindlunkulu sihlalo wethu sihlalo we-board ye-trust umehluleli ungwenya nazonke ikhule khona leso sithembiso ka-2000 uhulumeni akazange asifeze umhlonishi umabuyakhulu owayengqongqoshe wezomdabu uhulumeni wakwazulu Natal wabiza umhlangano wamakhosi onke la e-Afrika ukwazi kwahlukana nawaseghana e-West Africa ngakhuluma ngale ukuthi lesi sithembiso uhulumeni kasifezanga lapha ohlelweni labo ngakusasa kwakuzokhuluma okungo-2009 kwakuzokhuluma We are the Mishodos. Not mean Ababuza or Mekudum, which you got in Anna, when's why in Ba. The committee, the petty, is no more since why committee are casing affairs. Mishodos, my pendulum shangan. Wafel o moizle la nje, nga malal. Mese moizle li li wase ti, ama comrades. Ay voy le mda. Ama comrades bela, esh o kongo lo se, matingwane. Lo si, job. Washo jiganji umcho los. Ute uma, umcho nishwa. Uzuma, and what was a kitty with a little one and my security to Mangamin. Sas Kulumang and Dava, ye vote yak, and parliament, a cab. Bamboos are buying good how. Johnny Shaw, you call me Yako. It's Gomosayo now. No matter what moise, then. Was it all local walking sons from it on what was no munch? Get a thousand scats at the hotel, if we'll do the tigreen. Well, cut us a warm bang, I would make a touch of a whole bum tab, young poo weed, car, not Kuruma looking at Yabua, not Kuruma Nunyaga, because I'm doing it in Fava's warm. Kurumela Pana a paramandi. Ekapa, umshoni shwa umengamelo ito mwushu Ramaphosa kati vula umshangani wili yaba holbo mtabu e South Africa. Masipe ngasi ngela ichu pano lukuruma, ngakuruma ngalisi sinomu. Masho uguti, kushu uti, nistata nye ipugumu, ikama ngalisi wensalisi ngisi, ngati you take us as Maroons. Mengamil came to the local Mengamili. Why should he? A bus starting and a woman like a starting young law. Put a man and a local Ubiella Ilocosa, the constitution. One getting dying in the foot. Araza has beauty. You know, when the Magus Grenzer. As I'm not only saying, Wamunas and Wamunas. Ekuma wonga biko wokubiyeni chiro segel wonga boko steamo chukubiyeni chiro segel wakuma wakasuwa kuma ngiti ba tata makosi jenga ipuku pu mchangano nwe kwaole kwaole ngeli zule mese ngeli zule ungonwa shewe chumchoni sho umkizi kwaole umkizi ubaya kona buleli kwaole uki asi kustiwa sokpara mawe moya lulu tiaba mchangano esu. Udokotela Mkhize ekhuluma ngikhona nami uthe ngakukho ukujamelana phakathi kahulumeni nabaholi bomdabu amakhosi nokuthi ngakukho lutho oseluphothuliwe mayelana nokuhlwithwa komhlaba ey'ndaweni zobomdabu ngacela ukumphendula ukhawazele ngokumkhumbuza ngesinqumo sikakhongolose ngenqungquthela kakhongolose ka-54 kazwelonke ngenyanga kadisemba lapho i-ANC yanquma ukuthi amazwayo isinqumo ukusebenzisa intando yeningi ekulawuleni nasekuphatheni kwey'ndawo engaphansi kwelungelo lomhlaba womphakathi i-communal land ukuhlwithwa komhlaba ngaphandle kwesinaphezelo kufanele kube phakathi kweyindlela ey'balulekileyo in black and white. Ngaphezu kwalokho umsindo wokucisha ingo yama-trust waphuma kumuntu ongangaphansi kwesikhundla sikanobhala wayephela isikhundla sikanobhala jikelele kakhongolosi nowayengumengameli wezwe. Ngathi kukhabazele akufanele yini lokhu uba sikuthwalele amehlo. Ngathi nginombuzo futhi ukuba ngabe kwenziwe yini uba abaholi bomdabu baphakathi kube sengathi laba phakathi kwey'ndlebe zabo kakulutho ugeleza umoya nje kuphela. Inkosi uphathekile holomisa engungqongqoshe engisekela ngqongqoshe kuhulumeni wethu omkhulu eyayingumengameli wecontrolesa kulo mhlangano besinawo ibikhona ikhulume ngokuvulekileyo ngesikhathi selihota esikazi ukuthi manjani sisungule kakusho i-coalition. of traditional leader, Umbimbi, Lola Makosi, as I say, Mandela, and a book, so you play Nalu. Who I send the whole man with the Astronian. Your wise son Peter, Sizek and Gallo song, motivated, in short, the kingdom ever forking, they call, to town on the street. Your dish courses my dream. Who did in his local Kuruma, Yoga? Because he will be Sabush over in your nipple. Yak points are one day of coalition, Lurum, Ramakos. You come with your cabinet footing shop. Very professional, we have to say, well, as you pay them Sonisha and Lankudo, as you pay them Sonisha, Dosi, Sonisha, Stolen Mondoi, Sonisha, Wami Uba, who men wait you, or Spetio. As per se, oh my Bruno, Joe Wenza, oh mama, which means any color, let's be true and you're putting on my sweet. I show you chasing cool. As if you could menu it, you know. You have 11 and you're in the June. You see those of my banda, you're going to eat you. You be zoom shangana, you're going to have a transport. Kanye na makhosi uzozama ukuthola indlela eyaphambili wathatha isinqumo sokuthi siyathatha indlela sibeke indlela yenkantolo kuyocela inselelo yalo mbiko wepanel neyingxenye zeKwaZulu Natal Traditional Leadership ka-2005 Chanelezi, yakolisa Chanelezi, mbektong Chanelele wene, koto bengtanda abantu bako, bazi ukusuka nokuhlala, ngose bakuhlonipha bafika, benza ukusuka nokuhlala kwale ndaba. Ngaveli nje ngimvule Chanelezi, bangibachazele konke lokhu. Le nto ayiqali, bengayibhekile emifinizo ohulumeni wethu omfishoda. Ngoba ngenkathi ngiseyu-chief minister lapha, uhulumeni wamabhunu kwathi ngisingazi sezwa ukuthi ingwavuma isinikwe amaswazi ho elakangwane selinikwe amaswazi ngayo enkantolo ngabamangalela abanye bakhuluza mali uhulumeni ngabamangalela uhulumeni wobandlulo ngabamangalela enkantolo yamajaji labalahle icala emgungundlovu balithatha bona balisa le eBloemfontein lafike labalahla futhi lilahle uhulumeni wamabhunu owayeyizingovolo ehlome enjeyami ngakho-ke silo kosi esemajungeni isinqumo kube ukuthi sicabange ukuthi sibheke endleleni uba mhlawumbe umlamuli wezwe lonke inkantolo kuba engacacisa ngamandla engonyama ukuthi ngubani onegunya phakathi kwengonyama yohulumeni ngaloludaba lolo mhlaba. Sasikhuthaza futhi silo nxa sithi sithumele izwi loba sibonane nomengameli uRamaphosa sifuna uba uhulumeni ahlangane ubuso nobuso nesizwe sokwaZulu asitshele mayelana nohlelo lwabo loguqula inhlelo. Izakhamuza lapha kwaZulu Natali seyizwakalise kumenelisi neliseki kade bekhuluma abanye beyikhulumela khona lapha phambi kwethu ngayo yonke le nto yokuhluthwa kwemihlaba yemiphakathi. Ngithanda ukusho bengingazi sizoba khona mhlonisho ndunankulu wethu Macingwane, ngitshela laba abantu angikhulume nawo ngisho nondunankulu wesifundazwe ongundunankulu ka-ANC okhona lapha ngenhlahla usekhulumile ukuthi kahambisani nendlela yokuqhutshwa ngayo malana lokhu kufithwa esikhuluma ngakho. Ngiyathemba ukuthi angikubethele esiphambanweni Macingwane. Ngithanda ukukhuluma iqiniso Macingwane, ngugeze zingafi kanje ngambuni
mawe na kumele ubani. Kona ngefe nesiskati umangamele kuluma kona nati ya sala sona isi yungo ngabe neskinseke. Ulmele kakwazi kuziba ukuchaza ukuthi kwenzani. Isizwe sakithi sifanele ukuthola impendulo njengoba inyakaza ingonyama uqobo ifuna ukubonana nomengameli wezwe. Sifanele okungenani ilelo zinga nje lenhlonipho. Kodwa iqinisweni sifanele ngokungaphezulu kwalokho sifanele ukugcina umhlaba wethu sokozele igunya lengonyama yethu. Isizwe samaZulu sinenhlonipho engenamkhawulo. Ngalesi sikhathi ngiyajabula abantu basho basafika kodwa yilesi sikhathi manje bese ngithi asithule sithi kuyacwaka sizwe ukuthi unomthebe wethu isilo sethu samabandla sizwe sasihlanganisa lapha nje okaZulu emakheni besihlanganiselane ngibone kukuhlonipheka kwami hlangalwezwe ikakhulu kungithinta enhliziyweni yami. Man, I'm going to go to the bush. See, I'm going to go to the bush. I'm going to go to the bush. I'm going to go to the bush. I'm going to go to
Yeah, you guys said chest.